General Sultani Makenga rero kugeza ubu benshi ntabwo bazi aho aherereye naho hari amakuru yakomeje gukwiragira ku mbuga ngurukana mu menya avuga ko General Sultani Makenga ashobora kuba yatawe mu mvuto ndetse abandi bakavuga yuko General Sultani Makenga ashobora kuba yishwe abavuga yuko rero bishe General Sultani Makenga batsinda M23 barasa n'abaroti inzozi zitasohora General Sultani Makenga kwicwa kwiwe birasa nibigoye cyane ariko kandi General Sultani Makenga naho yakwicwa yubatse igisirikare gikomeye ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 naho General Sultani Makenga yakwica bavuga ko havuka abandi ba General Sultani Makenga batari bakeya bayobora urugamba mu ntambara M23 ihanganyemo n'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. General Sultani Makenga rero mbabwire yuko kugeza ubu ngubu